Is the coach? Scores? Number five. Convert. Half time. penalty is coming back. Coach Chimenga, score zetu ni 10?
10.
Fine. Nilikuita lakini sasa tajiri nikwambiaje. Ndo hali ilivyo, mpira unapiga wapiga picha wanapiga mpira picha.
Support play.
Haya, stop.